Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri nombonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ni urubanza rutangaje muri TGI Makamba, ninde by'ukuri hazotabara Willy na Belize. Abarundi bamenyereye senare zikora ibishoboka byose kugira bakize urugo ruba rugira rusambuke. Niyo abantu bagiye gusaba kwahukana, senare ibaha amezi yo kubanza kwiyumvira imbere yo gufata ingingo. Imakamba ho hariko haba ibihushane. Willy na Belize karaciyemo barashwana banyoye agacupa. Willy arahakomerekera bisanzwe, Belize haca arafatwa arapfungwa. Willy yaragiye gusaba irekurwa ry'umukenyezi wiwe akunda baramumwima. None senare iriko irondera kwagiriza Belize icacu kugerageza kugandagura umugabo wiwe. Senare ntikeneye kumva urukundo rwa Willy na Belize mu gihe bo bisabira kubandanya urukundo rwabo no kurerera hamwe ibibondo byabo. Karaciyemo barashwana ariko barakundana. Willy Bigirimana na Belize irakoze bubatse urugo rwabo mu mwaka w'2015. Imana yarahezagije urugo rwabo ibibondo. Aho babaye ku murwa mukuru w'intara ya Makamba, Willy na Belize bafatwa nka rumwe mu rugo rw'abakundana. Iyo umwe agiye mu kabare aca ahamagara uwundi bagasangira. Ni abantu bama bari kumwe ahantu henshi cyane. Ku igenekerezo rya gatandatu Ntwarane 2024 ku mugoroba, Willy ari mu kabare kamwe k'i Makamba hasanga niyo kwisangiza, ahamagara Belize wiwe kuri telefone ati: "Ingwa sheri nguhe kamwe." Belize araza barasangira, ariko we acataha imbere kugira aje kuryamika abana. Hafi saa zitatu z'umugoroba Willy nawe arataha. Willy na Belize basanzwe basangiye telefone ya Android irimo WhatsApp zabo. Willy arabona ko WhatsApp ya Belize irimo ubutumwa message bushaca, aca aramuha telefone. Belize araraba ubutumwa hanyuma abarasamara muri telefone. Umugabo nawe abarakeneye ya telefone kumbure kubera utuyoga bari banyoye bagwanira ya telefone. Belize aca kubita igufuri yari afite mu mutwe wa Willy. Willy aribyukiranya, Belize aca amukubita igiti mu nda. Willy atangura kuvirirana mu mutwe no mu nda, aca yiruka kwa mukuru we aba ku kandi gatumba k'ico gisagara nyene ca Makamba. Umuvukanyi umubonye ingene ariko avirirana amaraso ati: "Mwene mama baramwishe." Amufata amafoto acuhuzuye amaraso nayo wanyoye utuyoga, birazwi ko akomeretse na gatoya, amaraso yisuka ku bwinshi. Ya mafoto haca yatanga mu magrupe WhatsApp. Abakenyerera rugamba bati: "Belize aratumaramaje." Bukeye ku ndwi z'ukwezi kwa gatatu 2024, amafoto ya Willy yuzuye amaraso arakwiragizwa hose ku magrupe WhatsApp. Bamwe bakanashikuza ngo umukenyezi yaraye ahatswe kwica umugabo kubera atamuguriye igitenge c'uwa munani z'ukwezi kwa gatatu 2024. Bamwe baranditse ko Belize yacumise imbugita umugabo wiwe. Wabonye amafoto yaca yibaza ko Willy arembye. Ariko ababonye Willy bukeye ku ndwi z'ukwezi kwa gatatu 2024 bagatangara. Yari afise agakomere gato hejuru y'ijisho. Willy yarakomeye, ntiyagiye no kwa muganga. Ntawashobora kwibaza ko Willy baraye babonye ku mafoto yuzuye amaraso ari we nyene Willy babona bukeye akomeye neza atanguma atakwivuza. Mu gatondo ka kare ko ku wa ndwi z'ukwezi kwa gatatu 2024, abapolisi bari kumwe na mukuru wa Willy. Bari bageze ku rugo kwa Willy bajana gupfunga Belize. Ariko inyuma y'umutaga Willy aja gusaba ko boreka Belize hagataha. Ati: "Nibere ryayaze, ibi ni ibisanzwe, natahe ntazosubira." OPG niho yamusigurira ko ikibazo cakomeye abategetsi bamaze gucinjiramwo ko hategerezwa kubaho urubanza. Willy acaja kwa prokirere ati: "Jewe nababariye Belize, simbona impamvu yoguma apfunzwe." Prokirere ati: "Ikibazo kirandengeye, igenda ubisigurire buramatari." Buramatari wa Makamba ni umukenyezi Tantine nshuti n'amagara. kuva babonye amafoto ya Willy abakenyera rugamba abagize Femme Intwari abo muri forum de Femme bose bararahiye ko Belize ategerezwa guhanwa bikomeye kubera amaramaje abakenyezi ivyo babivuga bisunze ya mafoto n'ivyagiye bivugwa mu magrupe WhatsApp ntibigeze bishikira kubaza ivyabashya abakenyezi babonye Willy agiye kwa buramatari baranamukarira ngo aho ari wewe uragiye kumusabira ikigongwe Willy ntiyabonanye na buramatari yaravuganye na bamwe mu bategetsi bakorana na buramatari ariko ikiboneka hano ni ya ngwara ikomeye y'ubutungane bw'u Burundi ingingo yo guhasha Belize yavuye kwa buramatari afatanije n'abakenyera rugamba ubutungane ntibwigenga na gatoya uratamikwa ijambo buramatari tantine nshuti n'amagara ni mushasha ariko bose baramutinya asanzwe yubakanye n'umukuru w'iperereza mu gihugu hagati Colonel Domicien niyo nkuru uyo nawe akava mu gatumba kamwe na Reverie Ndikuriyo ijambo rya tantine rirakomeye kubera yishikira hejuru cyane ninde mucamanza yokubahuka kumuvuguruza urubanza rwa Belize ntivyatevye Belize irakoze yahamagawe kwitaba urubanza rw'ikibiriraho ahindutse inkozi y'ikibi ikomeye ifatanywe itonga prokireri yamwagirije icacu co gukubagura uwo bubakanye violence domestique yisunze igitabo gihana ivyaha bifatiye ku gitsina umukuru wa TGI Makamba ni we nyene ubwiwe yaje kurongora intahe y'icese ubona ko ubuho haherutse gushirwaho umucamanza umwe rudende jije inike ku byaha bito bito ni ukuvuga ko umukuru wa senare yaje guca urugo rubanza rw'ikibiriraho ari wenyine Willy Bigirimana yarafashe akanya arasigura ko ibyashikiye Belize wiwe ari ugushwana gusanzwe nk'uko bigenda mu zindi ngo zose yaravuze ko umukenyezi wiwe atantumbero n'imwe yo kumwica yarafise aranamwambura iceyi c'abavuga ko yamucumise imbugita Willy yasavye ko barekura umukenyezi wiwe bakaja kurera abana imanza z'ikibiriraho niziteba gusomwa umucamanza yavuye atanga ingingo yiwe yafashe ingingo yo guhindura izina ry'icaha ava muri bimwe bya violence domestique aja kucaha gikomeye cyane ca tentative d'assassinat kugerageza kugandagura umuntu ibyo amaze kubikora umucamanza yisanze atakire kuriwe kuruca wenyine kubera yari yinjiye mu byaha bihambaye Belize yaciye yunguruza muri kurudapere kugira senare ivuge ko yemeye iryo zina rishasha ry'ica kurudapere yarumvirije urubanza hirya y'ejo ubu harindiriwe ingingo ya senare inyuma y'iyo ngingo urwo rubanza ruzoca rusubira muri TGI umushingwamanza wa Belize yarerekanye amakenga menshi mu kungene urwo rubanza ruriko ruragenda ntiyumva ingene umucamanza arondera gukora ibisumba ivyo yasabwe na prokireri ntiyumva kandi ingene senare iheba itegeko rigenga ivyaha vyo mu ngo akaja kurondera icaha gikomeye cane mu gitabo mpanavyaha kandi atigeze yerekana Belize ko yoba yarateguye kugandagura umugabo wiwe icacu kugandagura cerekanwa n'umugambi uba wateguwe imbere ni ukuvuga premeditation ariko ivyashikiye Belize na Willy ni ugushwana gusanzwe kwabubatse kwakabuwe n'inzoga bari banyoye Willy aracumukuye Willy Bigirimana ni umwigisha mu mashuri yisumbuye akorera kure gato y'igisagara ca Makamba buri munsi haja kuraba Belize wiwe mu gasho inshuro zitatu zose hakongera akamutegurira imfungurwa Willy asigaye areze wenyine utwana tukiri duto nta n'umukozi afise atumufasha Willy yuzuye urukundo n'impuhwe za Belize wiwe Belize mu munyororo yarasavye imbabazi Willy wiwe buri munsi bahana amajambo y'urukundo nk'abafiance bashasha bonyene bariyemerera ko vyabagoye kubera utuyoga bari banyoye ubundi ni abantu bakundana cane n'iyihe nyungu senare ifise yo gucira imanza z'agacamutwe Belize ni kubera iki senare ikeneye gufyatura icaha kidasanzwe ishira kuri Belize ni kubera iki abategetsi bose wiriyituye akabereka ko bafise amakuru atariyo baca bamurungika kwabura matari tantine nshuti n'amagara ivyashitse muri urwo rugo hamwe hakoreshwa igitabo mpanabyaha gusa ntako byoshobora kwitwa tantive d'assassina ahubwo byohinduka kugwana byavuyemo gukomeretsa umuntu ariko nuko gukomeretsa kukaba kudakomeye mu gihe wakubiswe atigeze hakenera no kuja kwa muganga ni iyihe nyungu by'ukuri abakenyera rugamba na Forum de Femmes bafise muri urwo rugo kurusha benerwo ni iyihe nyungu bashaka guha Willy mu kumushira kure y'uwo akunda wenyine yemeza ko hatacu bapfa kandi akivugira ko hakeneye ko barerera hamwe abana babo nta rugo rutagira ingorane urugo rwose ni ishure rikomeye nawe ushobora gutunganiriza urugo hatumvirije bene rwo nta n'umwe yokunda urugo kurusha abarurimwo urukundo rwa Willy na Belize ni ruhabwe agaciro kurusha ibindi byose ineza y'abana babo nishirwe hejuru y'ibindi byose aba bakunda nibabahe impanuro ibafasha kwirinda amasanganya nk'iryo ryabashikiye naho byakabaye ko abashinga nahi bashira imbere gusambura urugo mu gihe bene rwo bakeneye kubaka imiryango niyunge abana bayo bareke kubateranya